Migao mar thieth e sirikand kaunti ma Homa Bay komakre gi kanisa mar Baptist e bwo riwruok mar Church Mission Network dhi nyime gi chenro mar chiwo thieth ne jopiny e gwenge mane pi oula odare ji e kinde mag koth kaka yor kedo gi tuoche mopogore opogore mane okel gi pige ma ochido. Chenro ma kamano geto gwenge sub county mar Rachuonyo North gi Rachuonyo East mathoth jopiny ne pi oula okelonegi e pek kendo medo landi tuoche ahinya to tuoche mag ich kach gi tuoche mag malaria. Ten kanisa mar Baptist e piny Kenya Reverend Bernard Obuya gi afisa mochung' ne chenro matero thieth e kor gwenge kaunti ma Homa Bay Moli Achar wacho ni okang' ma kamano gikawo kaluwore gi medruok mag tuoche ki nyithindo gi jomadongo e kuonde mane pi oula opong' e kaunti no.
Diabetes, yes, and among our children we are getting a lot of malnutrition cases. And the team, we are privileged to have a lot of, we have medications from the US and our local drugs here. And our patients are getting all the care they need. Minor surgeries have also been done on the sites that we are having these camps.
So, gimwafwenyo, motimore ni tuoche mangeny mwathiedho sani, owuok kaluwore kod aoche manyo opong, manyo okelo gik maricho, e kor gweng, pi manyo opong kamora mora, nikech wan kod tuoche mag ich. Tuoche mag ich osebedo mang'eny ka kod wich bar, to ayudo ni kupimgi gin beche mag malaria, moko bende gin gigo mag ich kach mabiro kaluwore kod pi marach ma ji modho. Koro miyo magi gik mwathiedho kaeri, mago e gik mwayudo kuom nyithindo kata jomadongo. To gimwang'eyo kendo mwafwenyo kendo jomang'eny, ok dhi osiptal kata ka gituo, gimanyo mana mwanya matin ma gimwanyo mag kweyo rem, to gidhi osiptende. Koro miyo wakwayo ni mondo mi sirikal otim sensitization, mondo mi jo ong'eyo ni gimanyalo miyo ka otuo, odhi ofweny tuo mare ni en ang'o, onego odhi osiptal mondo.